manje.
How? The long foot is really good to get a spellathon. Siyabonga. Oh, strazer. Yeah, you know what you have to do? You know what
Nizongobani.
Hayi ngeke ndawu sizongobani. Okubalekile ukuthi siyabonga ukuthi uzo representa i community akwaMashu ilogo nje qha.